this.
Aje mambo na hizo mimi. Ndio kuleta mambo.
Acho mimi.
Lazima tujue likuwa huko. Young Simba Day.
La Farm.
I'm going to go to the hospital.